Nā, kei te wehe atu tētahi o ngā pōu tōtara o te ao riki I te rohe o te matau a Māui, engari ka nui te hiahia o te rohe ki te whakanui I āia, mōna I whakapau kaha ki te āwhina I a rātou mō ngā taumaha. Ko Kevin Tamati te tumu whakahaere I te kaupapa CAYAD, he kaupapa I whakatūria ai hei āwhina I ngā rangatahi ki te kimi I tētahi ara paiake. Engari kei te wehe atu ia ki ahi treiria ki te whai mahi pakihi, anei rā a pere wihongi.
I need to,
Iti te kupu nui ke atu te kōrero, I Waihoke mā te iwi e mihi.
Kevin Tamati tētahi ihorei puta tētahi a tawira hākinakina I roto I te ao whutu kōrero.
He's a legend.
He ngarohanga kanohi mō te hapori o te matau a Māui. Karere atu tēnei kai tākaro rīki a Aotearoa o mua, ki ahi treiria. Hewai anō o nā pūkenga o hā ki maha ka oro whana.
Kare kore ko tāna mahi hauora, wāna mahi hākinakina katoa, he tāngata e akiaki, e poipoi ngā rangatahi, tainu atu ki ngā pakeke kaumātua hirinoi tō tātou nei takiwa taurikura te matau a Māui.
All work together, our community group, Te Tangata Marainui, work together with CAYAD, Kevin came in and showed us a couple of ways on how to attack the issue.
Mahi āpiha, mahi kremea iwi, mahi hākinakina taiohi, mahi ārai tarukino, I roto I tōna hapori, koinei katoa o nā pōtai. Koia I whakamānawatia ia e tōna hapori anō, mā te korowai nei.
I guess I'm just one of those that has always just rolled up his sleeve and got on with the job. Fuss is just something that I have to accept and get used to and accept it as part of the fabric that I am involved in.
Ko te whero e tauira ana mo te rangatira. Nā reira, koina tā mātou nei whakaaro ki tēnei tangata o tātai a Kevin Tamati, he tino rangatira.
Ko te kampi kraua nei, ko nā ringa raupā, ko nui nei nā ana hua.
O tira o nā ringa raupī I nui ke atu te ngākau tapatahi ki here taunga.
Ko tāna mahi I roto I tō tātai nei rohe, ahakoa hākinakina mai, ahakoa wānanga mai, ahakoa mātauranga mai, kei reira aia e akiaki, e taunaki nā kaupapa katoa nā reira. Ni kā rātā mātau nei mihi ki aia moana mahi hurinoa I roto I tō tātau nei motu. Kia ora.
Kāti karere atu te karaua nei ki ahi treiria, hei whakawhanake I te kamupene hō tērā nāna, nā tōna ipo anō hoki. Pire wihongi, te karere.